Da 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 て俺のカード中を君だけのダダダダ The sun that it's calling The sweet that it's calling You don't know why it's calling I was down there it's calling Since my call it's calling I'm waiting for that it's calling Solo, solo, keep the yard it's calling It's all not the same Go!